Kamata Live music sessions being done by Kamata Music School students right here at Kamata Music School. Don't go nowhere, stay right here for more music.
You're perfect, Ed Sheeran. Da do da da do da da do da 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 da